Moni moni nde mwina maona kali munyuzi akutindege ya kwa ku Brazil inali kubita ku nzinda wa San Paulo inatenga anthu onse pamodzi ndi pilot ndi crew analimo 62 ndipo se atani onse afera pompo ndekeyo ati maenda bwino bwino koma weather sinali bwino ati ndi winter panopo ku Brazil ndari kuna zabwera mphepo yosaziwika bwino ya ice chifandege nali bwino bwino inalibe mafotse nali wose anthu anangoda kwa ndeke yamba kuzungulira mwamba nda mafoni anatulusa mafoni yao sangasanga kujambula mpaka na ayiona ndeke ikugwa akuti ina imainda speed ya bwino bwino koma kena kwenda za pezoti yangochita slow down mosaziwika bwino mkupanga store adimene ikumvekera sound yake ma engine anali bwino bwino ndesa akudziwa bwino bwino black box atenga akupanga study pa jankhani yango za ndege ndizovuta kuti azafike point yodziwa kuti cheni cheni chapangisa ngozi ndi chani nde nkhani yongodikirira koma zoopsa ndithu kuti anthu afa munjira imeneyo ndege yagwera kumalo kuti kumakhala anthu kumanyumba anthu koma mwamwayi sina kwere kapena kuphulisa munthu kugwera pa nyumba ya munthu wina aliyense sono ndege yomwe yagwayi ndi ATR 72 kuyangana chaka chatha mu January ndege inaso ku Nepal ATR 72 inagwa kupha anthu 72 nde chifukwa choti ndi ndege ziwiri muzaka ziwiri ndege yake yofanana ma ATR 72 ndi kuti inayifufuzaso kwambiri ndege kunena kuti ndege ili bwino bwino chifukwa chani ndege yokhayokhayi yagwa kawiri muzaka ziwiri olozika na kala 5 amaene ochira akwene ochira investigate so pamene popo koma kwa kukulu akutsamira pa ice po chifukwa cha ice amene anazani anabwera ndi mphepo cha chimphepo cha ice cho koma zonse zimveka bwino bwino akamaliza kufufuza boma la Brazil la ikazikisa masiku atatu olira maliro zikomwabira.